Gibende biro bang doho bende nonyiso lakteche mar mondo mi gibed piny gi riwruoge mano ma mano gi migao mochung' ne weche mag thieth kanyakla kod riwruoge mamoko. Kiny ma kawuono aneno ka koro Kosgei ma bende en jatend jotije mago mag piny owacho oluongo romo. Penjo en ni Okeyo, romo ma bende koro oluong ni dibed ni en romo manyalo kelo ber nikech migao mochung' ne weche mag thieth oneno kanyo kane oromo gi lakteche to nok gichopo e winjruok?
Erokamano Sharon. Mokwongo, nyaw mokelowa kama wantieni en nyaw ma piny owacho maduong' emokelo. Nikech yot wacho ni function mar health en devolved odhi piny. Piny owacho maduong' niga gi speed mar wacho ni function ni devolved mana ka tabu obede. Sama tabu onge, functions mang'eny ma constitutional devolve are devolved academically. Gionge on the ground. Achiel en kata mana pi. Pi and aseti e migao mar pi no. E migepe mang'eny. Tiyudo ka chik wacho ni en devolved. But en Nairobi. Gimoro amora itimo gi Nairobi. Council of Governors nyama go koko ni gini en giro en devolved. To rumo gi kanyo. Mae momineno kata mana Council of Governors wegi. Gibende ka pes gi oleo. To gimanyo mondo giwach wach press conference. To king'iyo bende ondamo ma jata tije mag jotij sirkal mamalo Felix Kosgei otimo mar luongo lakteche ka to gi jomigao mar weche mag health. Nyiso ni sirkal mamalo osefwenyo ni nyao ni owuok kuomgi. Nikech Council of Governors, kati wach mana ni gini odok mwalo kako wadwa okendo wacho. To pesa pod wuok Nairobi. Jogi wacho ni ndiknwa uru interns, to ndiknwa gi uru e pesa maber, we uru keto gi kaka lokam. Lokam en ni, ngani en doctor, usomo e university e mbalariany, igni auchiel. Tidwa kete lokam, odwa chalo NASAID, UK, US gini kucho. Koro miyo ana neno ni lakteche gi niani akare oledhi ng'eny e piny owacho maduong' ka. Oledhi mang'eny ni emomineno weche mag ng'anyo gi gidwa wuok kamoro amora. Kata kidok e weche somo apani isewinjo ka jokupet jopuonj bende wacho ni capitation iwacho no wuok to pok gineno capitation. Ko piny owacho nego wuog oko obed piny owacho ma gimo wacho inyalo ne. Gidwoko ledhi piny matin.
Nikech jumani